Uruganda kumisitatu kukurabira hamwe no guhanahana ibyiyumviro kujyanye no kwiga itegeko mpuzamakungu riraba urudandazwa igura n'igurishwa ry'ibigwanisho bito bito bicira umuriro kwatunganijwe igitega ku mugwa mukuru wa politike w'igihugu cy'u Burundi n'umugwi mukuru w'amaho ujejwe kugwanya igwirirana ry'ibigwanisho bito bito bicira umuriro kuba bitunze batabifitiye uburenganzira senape mu mfunyapfunyo y'ururimi Farasa ugo Ruganda rukaba rwahuje abakozi bakuru bakuru bo muri leta n'abarongoye amashirahamwe yigenga urongoye umugwi w'amaho ujejwe kugwanya igwirirana ry'ibigwanisho bito bito bicira umuriro kuba bitunze batabifitiye uburenganzira General de Police Generose Ngendanganya amenyesha ko iryo tegeko rizogira akamaro kanini ku gihugu kuko ari kimwe mu bifasha kugwanya igwirirana ry'ibigwanisho bito bito bicira umuriro hamwe no kugenzura urujya n'uruza rwavyo mu gihugu
bikize iryo tegeko sibindi nuko tunganya neza ingene ibigwanisho bishobora kugurishwa ningene abantu bashobora kubigura hariho amategeko abigenga niyo ari muri iryo tegeko hanyuma bakavuga neza ningene bashobora kubizana mu gihugu nge aho bica abashobora gufasha kugira ngo bishike iyo bitegerezwa gushika ikindi nuko iryo tegeko ntiriza ryaka uburenganzira igihugu ahubwo buza gufasha kugira ngo igihugu ntikikwiragizwemo ivyo bigwanisho rero bari igihugu cyacu gishoboye kuri kugemeza bikaja mu mategeko agenga igihugu bizofasha kuko bwa mbere iryo tegeko ni kimwe mu bikoresho bishobora gufasha mu kugwanya igurirana ry'ibigwanisho mu gihugu ikindi naco gituma ibihugu bikorana kugira ngo bimenye ati bega ibigwanisho byavuye he byagiye he byagiye gukora iki canke niyo bizimiye bagafashanya kugira ngo batore iyo bija hamikiri naco igihugu cyama kigenga iryo tegeko ntiriza girivogera ibihugu igihugu gifite uburenganzira bwo kugura ibigwanisho kuko nico gitegezwa gucungerera umutekano abanyagihugu rero kirafise uburenganzira bugura ibikoresho ahanini kivuge ibyo bigwanisho bitaba byaguzwe biciye mu mategeko kandi bitaje gukingira umutekano w'igihugu bijya bigwanisho usanga babi bijya mu migwi igwana imigwi y'iterabwoba ibigwanisho bakoresha mu guteza umutekano muke mu bihugu mu karere eka no muri aka gace duherereyemo
Nayo ku kibazo cy'uko hariho ubuserukizi bumwe bumwe bw'ibihugu byo hanze buri ngaha mu Burundi bukaba butunze ibigwanisho General de Police Generose Ngendanganya avuga ko ibyo bigwanisho byose bizwi kuko bica mu nzira zemewe n'amategeko kuba bisabye
Ado force majeure mugiyo mission yisanta y'ukuriye dans sécurité itizeye aba bacungira umutekano wo muri ico gihugu barimo barashobora kubisaba basaba ico gihugu ati twashaka twizanire abantu bacu baza kudusekiriza niho rero babemereye baca babaza ati est-ce qu'il y a la réciprocité uruva n'ahandi babisabye bakatuva igituma baraheza bakabemerera tufate nk'abatashe abatashe do sécurité henshi basabye ko batunga inkoho barabemerera mugaba handi henshi abarundi aho bari basekirizwa n'abajeje umutekano wo muri ico gihugu hanyuma mu kubisaba babemereye chakane baraba autorisation de port d'armes twe nitwe tuyitegura ministère y'iwacu kabariyo isinya rero urumva biri reglementé birashikaho tubirojeta tukabisubiza inyuma tukandika tuti uyu muntu nari eligible gutunga inkoho kubera imvitsi n'izi hanyuma tukabirungika muri ministeri wacu nabo bakaca basubira gusura kuca muri ya voie de diplomatie nkuko biba byagenze rero murumva yuko n'ubundi biri reglement ibyo rero byatanguye kuva 2015 niho bizi batanguye kwisanta ko bari dans l'insécurité On fait la, le renouvellement de l'autorisation de port d'armes.
Mwamenya ko itegeko ryo mu 2026 riraba ibijyanye no gukura ibigwanisho mu bene gihugu babitunze batabifitiye uburenganzira rivuga ko ibyatowe cyanke ibyasubijwe ibyo bigwanisho byose bica biturigwa